Bizimana Longe mujejwe igisata cyo kurondera amasoko cyo bita marketing muri Star Times turabaramukije.
Mwaramutse neza.
Iyo tubabonye ngaha tuba tuzi ko hari agakuru gashasha mutuzaniye uno munsi mugenzwa na market.
Yash. Uno munsi ndabazaniye agakuru keza. Murazi ko ishyirahamwe Star Times ari ishyirahamwe ritanga ibintu by'akanovera bigatanga n'ibintu bisukuye. Ubu unye tugiye kwerekana amashampiyona agera kuri atanu amashampiyona kidisha mvuze shampiyona nuko murazi ko twara dusanzwe tufise uruhusha gukwerekana shampiyona y'Ubudagi na Bundesliga tukaba dusanzwe dufise uruhusha gukwerekana la Ligue 1 y'Ubufaransa tukaba twari dusanzwe dufise n'uruhusha gukwerekana Europa League tukaba twari dusanzwe dufise n'uruhusha gukwerekana Serie A Coupe d'Italie Coupe Intercontinentale ubu rero hiyongeye ku bindi bishasha murabona hariho ama match européen ama match ya
inkino zo kumugabane wa Buraya
bana Euro 2020 bazoyikurikirana ikibirira kuri Star Times ama match yose ya Euro 2020 tuzoyerekana
aho no kuvuga amabuke yose cyangwa hariho amabuke amwe
hariho buke sport ya Star Times irimo mashine ane ane mugabo tuke kongera ko nandi mashine abiri kugira azaba mashine atandatu yerekana ama match yose and direct
hariho na Rwanda ya Europa League
Euro 2020 hariho na Coupe des Nations yatanguye l'année passée murazi ko yatwawe na Portugal n'ubu unye twe tuzokwerekana ama match yose guhera kuri eliminatoire gushika kuri finale ya iyo Coupe des Nations murazi ko yatanguye l'année passée hariho na les matchs amicaux
inkino
za kivandimwe
za
umugabane wa Buraya zose tuzerekana kuri Star Times
abantu bafite Star Times rero
barejeje cyane cyane na BTV isanzwe ifise na platform ya Star Times nibaza ko nazo nizo match nka zose zisoca ko kuri BTV
murakoze cyane cyo tuboneraho nakajyo kumbure gutumira abariko baraba BTV Sport bamenye yuko kuri televiziyo yabo izo nkino zose bazoziraho
tuzozerekana murazi ko dusanzwe dufitanye ubucuti buhambaye Star Times na BTV yuko dusanzwe twubatse Kristo umwana nase cyangwa sinzi ko umwana na nyina
cyo byose ngira no umwana nase cyo bihindura
yego
hanyuma nta kindi kirenga ko
bon ikindi naco ni eliminatoire za Coupe du Monde FIFA
gukurakura namwe barondeka yuko jamwe komeci
cyose cha 2022 nazo nyine tuzozerekana zose ni byo twari tubazaniye ku bakunzi ba sport kugira ako kantu bakabone bakumve bizere Star Times kuko izo zirabereka ibintu bigezweho ibintu ku mwanya ukuri
tubashimire cyane kubona mwashimye iyo nkuru kwicisha ubwa mbere na mbere kuri BTV mwabivuze dufitaniye ubucuti budasanzwe BTV na Star Times n'umwana na se hanyuma tubashimire rwose hanyuma twizere yuko kandi iyi nkuru ari inkuru nziza cyane na cyane cyane ku banywanyi ba BTV ntibagiye abanywanyi bakunda cyane cyane ibiganiro by'inkino kuri BTV hanyuma niyo mwasubira muri Star Times mubaturamukize mubatubwire
murakoze cyane
abahungu banyu n'abakobwa banyu barabakunda rwose
murakoze cyane